Sifuna ukudivida siphinde sibhale impendulo yethu njenge mixed number. Sino 3 over 5 divided by 1 over 2. Xa udivida i-fractions kufuneka kuyafana nokumultiplya nge-inverse okanye i-reciprocal. So uzawuthi 3 over 5 times, ngoba u-3 over 5 akazutshintsha yena, kuzawutshintsha le odivida ngayo i-fraction ibe yi-reciprocal yayo. Uzawuthi times i-reciprocal ka-1 over 2 ngu-2 over 1. So ukudivida ngo-1 over 2 kuyafana nokumultiplya ngo-2. Ke ngoku singamultiplya, ngoba uyayazi uba kumultiplywa njani. U-3 times 2 ngu-6, u-5 times 1 ngu-5. Impendulo yethu ngu-6 over 5. Kodwa ke ngoku i-improper fraction kuthiwe masiyibhale ibe yi-mixed number. Xa sesiyibhala u-6 over 5 abe yi-mixed number, kuzawufuneka siqale sifumane uba u-5 ungena kangaphi ku-6, bese i-remainder esizayifumana izaba yile ndawo izaba yi-numerator ye-fraction yethu. Masenze ke ngoku, sizawuthi u-5 ungena kangaphi ku-6. U-5 ungena ku-6 kayi-1. U-1 times 5 ngu-5, u-6 minus 5 ngu-1. Ithetha uba i-remainder yethu ngu-1. U-6 over 5 uyafana no u-1, ngoba i-whole number yethu le ne-remainder yethu izaba ngu-1 over 5 ke ngoku, ngu-1 no-1 over 5. Uyafumana ke ngoku impendulo yakho, uyibhale ibe yi-mixed number, sibe sigqibile. U-3 over 5 divided by 1 over 2 ukunika u-1 no-1 over 5. Ngoku sifuna ukuyazi uba isebenza njani, kutheni ukudivida ngehafu kufana nokumultiplya ngo-2. Sifuna ukwazi uba isebenza njani le nto. Ndizawukhe ndenze umzekelo apha olula ngamanye amanani. Uba mhlawumbi ndingathi sineebhola eziyi-4, ziyi-4 ezi bhola zethu, ndizifuna ukuzidivida zibe zii-groups ezibhola ezimbini. Nantsi i-group enebhola ezimbini, nantsi enye i-group inebhola ezimbini. Zingaphi ke ngoku ii-group endinazo apha? Zingaphi? Zii-2 ezi groups zinebhola eziyi-2. Yithengo ndithathe ezi bhola zam ziyi-4. Nazi ziyi-4 ezi bhola zam. Kodwa ngoku andizuzidivida ngee-groups zika-2. Ndifuna ukuzidivida zibe ziigruphu zehafu. Le nto ithetha uba igruphu nganye izawuba nehafu yale bhola. Nantsi 1, nantsi yesibini, nantsi yesithathu. Uyabona igruphu nganye inehafu yale bhola. 4 le, 5, 6, 7, nantsi is 8. Ziyi-8 ke ngoku iigruphu zakho ezinehafu yale bhola. Ziyi-8. Ithetha uba u-4 divided by ihafu ukunika u-8. So ungathi ke ngoku unee-groups ezingaphi? Igruphu nganye uyumultiplaye ngo-2 ukuze ufumane la 8. Uthe 4 times 2, ibhola nganye iye yatshintsha yazi group ezimbini. So uzawuthi 4 times 2 ufumane u-8. Ungayicinga ke le nto wenze nangamanye amanani, kodwa uyayibona ibisebenza njani.